dominate.
Yaziva zonke is distract. KO! KO! Amcisile lo Peter.
Yey! Yey, Stylos!
Ta elimbuda!
Yey, fondi! Ay, 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 kuthi ntshini. Soza lo ngusho phela iphansi phakaya mfutshini.
Ta eli game deck. Ah, kalo khot manambi.
Yeah, I can't go. Come,
I'm not sure.
I'm not sure. Guys, I'm banana, I'm going to
go to the restaurant. Shop, shop,
Stylos. 6 hours later.
What's up, man?
Man, kapande kokulibazisa yabo nje xa njonga pha kume watchin yabona ba utri sebethile bhuda.
Oh, and bonus Stylos ba utri bethi. Eyakho uchithe neqala bethulwa ngutri.
Etaeli kapande kwalowe man kaloku buthe uzaza pha kum kalamaxesha ngolunga nalawe bhuda.
Kodwa ni Stylos mdala ngoku nokhulile. Yaqina ngo. Kodwa ni uya phapha. Kanditsho kuba ndawufika pha ku.
Ah, bubutsile Hotman.
Kuba kusukutukile kwedini.
Ah, buta ini.
Chungqala kabi Stylos. Jonga. Isedemba uphonsa phambili.
Ah, buta ili fula.
Check.
The line, good man.
2 hours later.
Daeli!